Mtiki mwono wato, kaya jikai kwa hiyo. Koro, kekata impende kama ala tuwito kwa kubezi,
Ubedo piny embeleka.
Yes, sir.
Jumatindo sitingo marach. Watu wanoni kuwa biyo kama kiwa tunwani forest service okau tindo. The party marwa mar UDA. Jumatindo ge wan watu wamana neno.
Nge kaka wanyalo tamore tuolo mar dongruok mosebire pinywa. Wan gi telo mosemiwa to kendo moko pod ibiro medwa kaka oganda. Wakauru tuolo kochuni ng'ato achiel ema nyaka bedie sirikal koka sirikandno ber. Wan sirikal oseyie tiyo gi jowa. Jowa moseyudo bende yudo thuolo mondo ti gi jowa mamoko mondo mi wagerre kaka oganda, wager nderni wa, wager pige wa mondo wadhi mbele nikech wasebedo chien kabisa. Wayauru wang'wa kaka oganda sani kendo wang'ichuru mokalo kaka nye wang'icho chon. Nikech gini en gima kore manyaka konywa nikech wasebedo oko iga pra bich gi wiye ka wan wasiko wan waketo mna sirikal tesri. Ok tijwa kaka joluo en keto sirikal tesri. Kaka joluo wabe wadwa ni mondo sirikal ogerwa. Koro wangni wabe wabede uruye sirikal mondo jomamoko go ker sirikal tesri. Kaka...
Joluo wono sebedo mbele ka fight ne democracy. Multiparty. Kadwa uwe wach mar multiparty. Multiparty no ken kelo ODM Homa Bay County ODM kende. Nen kelo parties mang'eny. Joma nigi views mopogore. So that ka jomoko diore kamoro achiel, nitie jomoko mabe nyabedo kamoro bondugo mbaka mopogore. Ka ji dhi assembly, to jok mopogore opogore dhi assembly koka ji nya reason mowinjore. Ok tero kuna achiel mar ODM. Multiparty ok wacho ni Nyanza ka kende oketwa e ODM e multiparty. Multiparty en kelo parties mang'eny ku bondo paro opogore ji o reason mopogore opogore. To wach mar multiparty ni negikedo ne kendo ji nong'anyone bondo bika. Wayudo nafas mar kaka jomatino mane dhi e ODM bondo donje UDA party. Okaw yowete gi jawuoyi matindo donje lweny, odonje KDF, odonje police, odonje NYS, odonje prison. To ok wanya yudo gigi koketwa ni wan e ODM, ODM onge tich. Ok en sirikal, en party.
Nyoro kanyo governor tieko orientation Rusinga. Nya winjo kowacho ni gitengo 10 million mar choko cham mondo kigoto dhi mbele. Nikech kaka wang'eyo, kigoto osebedo kochung' nikech cham onge. To adwa nyiso governor ni mano ok pesa. Nikech masin manoket kigoto rego tan 30 e odiochieng'. To kikonowa 10 million, mano gunde 1,482. Ma kipoge tan, to wadhi rego mana ndalo 5. Tieni ndalo modong, kigoti dok lor kendo. To magi manokel mondo ndik vijana tich. Wadwa nogol at least 1,200,000. Mabro nyalo tero wandalo 100. Mano wang'eni wakalkulete igani, kagi manyo kaka gitimo mondo kel mando machielo. And wadwa notigi tekone, anda e migao mar pur. Mondo geng'ne loche machoko bando gi siling 90 praboro e area mar Soba South.